Kwiriba Kwiriba ni ikiganiro cy'imico na karanga abarundi bo mu ngeri zose bavomamo mukagira muti bavoma mu iki amayago imigigo n'imigenzo byaranga abarundi baho hambere ni nakajyo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira umuco na karanga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi gucumbiriza no guterera ni kuri radio igicaniro
Ikaze ni gwanyu bakunze namwe banywanyi ba radio igicaniro na cyane cyane abakunze ibiganiro kwiriba ikiganiro cimico na karanga byaranga basokuru mu Burundi ibwanya burunga Arsene bitabuzi ndakibashikiriza fajwe na Chantal niragira mu buhinga bw'ivyuma tubabwiye tuti kaze murakagira amasabo mudutize amatwi tubayagire namwe muvome kwiriba ryacu ryuno munsi nkuko rero muheruka kubivoma kwiriba ryacu riheruka aho twababwira ingene intwaro ya cami yari itunga nije uno munsi twashimye kubabwira igice cya kabiri ari naco gice cya nyuma kubijanye n'intwaro ya cami ariko rero tukababwira kwitituka giyo ntwaro ya cami iyo ntwaro ya cami rero yahavuye isenyugwa buhoro buhoro kuva ku muzo wabakavantara na cyane cyane ku muzo wabirigi batwambura akaranga mutima kacu babanza gusambura urwego rw'abanyamabanga nkuko mwabyumvise mu gice cya mbere imwe mu nkingi ikomeye mu nkingi zari zubatse intwaro ya cyane muti mbega babigenjeje gute inkurikizi zozo zabaye zihe ibi nibindi akaba ari byo tugiye kuvoma kwiriba ryacu ryuno munsi dufashijwe n'umutumire wacu yanatuganiriye kubyitunganya by'intwaro ya cami hari mu gihe cya mbere nawe n'umushinga ntahe muganga Alphonse Rugambara muganga tubaramutse tubahe n'ikaze kwiriba ryacu ryuno munsi
Ne urakoze cyane Arsene ariko nagira nsaba imbabazi kuri mwebwe no kubaza kutwumviriza kuko mazimisi fise aka gripe
yego
niyo ijwi ryahindutse gatoya ariko ndizeye ko baza kubyumva neza
birumvikana cyane ngira ngo baraja kubyumva kandi ngira ngo bamaze gutanga imbabazi nuko ego ngira ngo barabihanganira hama rero nkuko nariko ndabivuga uno munsi muganga tugiye kuganira kwitutuka gy'intwaro ya cami mu kiganiro giheruka mwaratubwiye ingene intwaro ya cami yari itunganije imbere y'umuzo wabakavantara none ga muganga ko inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira tubona hari byahindutse mu burongozi twagiye tubona hagaruka tukabona abashikirangoma abashikiranganje n'abashinga mateka mwo tubwira iryo hinduka iyo ryavuye ga mushinga ntahe Rugambarara
murakoze cyane nibyo hari ibintu byinshi byahindutse muganagira mbanze nibutse gato ikiganiro twagize kuko ikiganiro twagize twashimikiye cyane ku nzego intwaro ariko igihugu kigizwe n'ibintu byinshi kandi birafise akamaro byose ibyo bintu rero bikaba bijanye nk'uko novuga kugira ndabitoze nanje nyine uko naragize ubushakashatsi nafashe intumbero y'umushakashatsi mukuru witwa Karl Marx yerekanye ibihe nyamukuru bitumbereye mu iterambere ry'igihugu Iyo rero ibyo bintu bibiri bikaba biri ubwa mbere ibijanye n'ivyumviro cyo mu gifaransa bavuga le monde idéal ibindi nabyo ikaba ijanye n'ingene abantu babayeho ingene batunga ingene bahinga cyo yise le mode de production abantu babayeho ni igice cyerekana umuntu atunze n'umuntu adatunze hagati yabo haba imigenderanire iyo migenderanire imeze gute ni myiza cyangwa irimo agakinizo n'ibyo byose ni igisata rero nacyo nyine gihambaye kuko kubya byerekeye ibyiyumviro n'ibyiyumviro nk'ibi twavuze byo gushinga inzego ibindi byiyumviro ni bijanye n'ingene abantu basenga uko bemera ibyo byose biri mu byiyumviro ibindi nabyo nibijanye ninge na uko abantu biyumvira ingenderanire hagati yabo nk'iwacu Burundi cyangwa mu karere ka le royaume bantu hari icyo bita ubuntu. Ubuntu ni ikintu ba royaume bantu bose basangiye kandi ari filozofi nini cyane. Ibyo byose biri muri byiyumvira mu byiyumvira abantu biyumvira ingene bashobora gutunganya imibano yabo hagati yabo na hagati n'icyo bemera. Irashobora kuba ari ibimungu byinshi cyangwa imana imwe cyangwa n'ibindi bigaca bizana ibyo gusenga n'ibindi. Ibyo byose rero nibyo bigize civilisation, nibyo bigize iterambere y'igihugu. Iwacu novuga yuko twari tugeze muco nise iterambere ihagaze ku nka n'imirima. Inka n'imirima nibyo byerekana umutunzi cyangwa utari umutunzi. Igituma nashatse kutubikija ko cyane ni uko nza gushobora gusigura ingene Burundi bwagiye burahinduka n'ibyavuye hanze, mugabo byari gushobora no guhinduka bijanye n'ingene inzego zari zitunganije cyangwa ibyo byose bijanye n'imibereho ingene byari bitunganijwe. Kuko na civilisation iterambere irafise ingene ishobora gutera imbere ikarushiriza tunganya inzego, babonye yuko ari ikiniki kitameze neza bakagikosora. Nk'ukuntu ntare rushatsi yaje ku butegetsi, icyo bakosoye ni uko habaye ingwano hagati novuga ababyeyi bantare rushatsi gusubirira Soro cyangwa Jabwe. Habaye ikibazo hanyuma bararwana, ababanyi rero nibo baje gutatura bahashyira rero uyo ntare rushatsi, hanyuma baratunganya byose bijanye n'ingene umwami atanga n'ingene umwami yimikwa. Ibyo byose byari nka evolution gutera imbere gatoyi mu byerekeye inzego z'intwaro. Rero tugaruke neza ku kibazo kwerekana ubwa mbere ingene icyo gisata kijanye n'imibereho uko cyari gitunganije. Narababwiye mu kiganiro giheruka yuko turiko turavuga inzego za kera, sinigeze mvuga abahutu cyangwa abatutsi, navuze imiryango. Kuko imiryango nk'uko nguma ndabivuga ngo ndabivuga cyane kuko abantu babyumve, imiryango niyo yagize Uburundi. Imiryango rero nayo nyine hariho ikintu kijanye no gukumira. Hariho imiryango itari mu nzego. Ugukumira naho byavuye kuki? Byavuye ku ngwano zabaye muri iyo myaka aho Uburundi bwari kugurashingwa. Izo ngwano rero zaratumye haba nk'imiryango itabona neza abandi. Ni nk'uko navuga ubu turi mu gihe cy'imigambwe, abagira politiki kera yari imiryango, nuvuga ko ariyo yari imigambo ya kera.
Ni ukuvuga ko abonye bakumirwa muri icyo gihe cy'intwaro ya cami.
Ego. Tuvuga yuko habaye ingwano hagati y'ubwami bw'Uburundi kuri Ntare Rugamba cyane cyane, hagati y'ubwami bw'Uburundi n'ubwami bw'Abahinda n'Abashingo bari bitwa Abahima. Iyo ngwano rero yavuye ku bintu ntorinda kuvuga cyane ngaha mu kera barabizi, hariho n'inanga igivuga. Ibyo rero byaratumye abitwa Abahima imiryango yabo ikumirwa mu ntwaro muri icyo gihe. Mugabo aho batakumiriwe ni mu mibereho. Mu mibereho kuko hariho navuze kare ku mibereho y'Uburundi byari bihagaze ku butunzi bw'inka canke intara ubutaka. Ubwo butunzi rero hariho mu Kirundi ikintu bavuga kunyaga. Kunyaga Abarundi ntibacumva neza hajya, kuko bafashe ukunyaga mu gice kibi ari nk'igihano. Mugabo kera umwami yari ganza asabwa nk'uko twabivuze. Iyo rero umuganye umusaba inka yategerezwa kuyironka. Usanze yamaze gutanga akabona asigaranye inka nkeyi, yaratuma abantu biwe bakagenda kuraba umuganwa cyangwa umurundi mututsi afise inka nyinshi, bakamunyaga igice cy'inka ziwe kugira ngo azishire ibwami. Umwami rero ntisi kuvuga ko yaba yabaguhanye, ahubwo yabashimye inka zawe. kugira ngo nawe ace azitanga ace agumari ganza sabwa. Iyo ni bwo ruhande rwiza rw'iyo jambo kunyaga. Ni nkuko twovuga muri iki gihe cy'ubu utangi kori. Abarundi bategereza gutangi kori sibyo kugira ngo leta ishobore nayo gukora igitegerezwa gukora igihugu
kugira ngo ayo makuru abari yo yubaka igihugu.
Yego. Ni kuvuga rero ngo kunyaga harimo ugukorera neza igihugu kandi umuntu anyazwe muri iyo ntumbero yaranezerwa rwose akavuga ati umwami yashinye inka zanje. Ariko hariho rero kunyaga iyo umuntu yakoze amakosa baramuhana bakamunyaga icyo bita kunyaga urukomba amazi inka zose barazitwara agasigari arimwo aho yakoze amakosa. Muri iki gihe cya civilisation yindi iterambere yindi ihagaze ku mafaranga n'ubumenyi cyo navuga capitalism iyo umuntu yakoze amakosa cyangwa ntashobore kuriha ideni ibyo barabitwara nk'uko mubizi. Rero ntitutangare cyane ku byaba kera, ntitubishyire muri mu kirimo cyabyo kuko abantu babona ko ibintu byari bimeze mu gihe cy'iyo terambere. Ariko ugiye ubirabishije amaso n'izo z'iterambere urashobora kubitahura neza, ntuce ubisuzugura gusa
toga ku ijambo.
Aha rero muri icyo gisata cy'imibereho niho tuza kuvuga rero abatutsi, abahutu, abatwa, kuko niyo mibereho. Umurundi kugira ngo abeho abe umuntu atunze abafise inka n'imirima. Udafise inka n'imirima agira iki? Aza gusaba ubufise, sibyo? Iyo rero agiye gusaba ubufise aragira umunsi mukuru wo gutanga inka cyangwa gutanga itongo. Cyo gituma kera abantu birahira uwabahaye bakavuga uwampaye inka cyangwa uwampaye isuka. Ni cyari igitusi namba abantu ntibabyumve
kuko
ntibabitahura neza kuko ntibyaje muri cyo nokwita context ya kera n'imigenderanire abantu bari bafite. Barubahana cyane, uwatanze yarubaha uwayahaye. Byarashika yuko nkuko bishobora gushika umututsi bafise amanyama akagufata nabi, muri icyo gihe icyo wagira warashobora kumuvako ukagenda kuvunja ibyo byarashika. Warashobora kuva ku muganwa gufata nabi ukagenda ahandi kusaba uwundi muganwa ibyo byarashika. Nicyo gituma abantu barashobora kuva kuri iyi ntara bakagenda mu yindi ntara gusaba uwundi muganwa kuko baba ko atabafashe neza. Aha rero tuca dutangura kuvuga amoko y'imibereho. Igituma ndayita amoko y'imibereho naha birakwiye ko habisigura abantu batahura. Maze iminsi mbona abantu babaza ati mbega ubuhutu n'ubututsi n'ibiki, amoko n'ibiki. Mu Kirundi ijambo ubwoko rushobora kurikoresha ryonyine. Kuvuga ubwoko nk'uko tuba tubivuga tukabinyanyura nk'uko abazungu bagize ngo ni ethnie, ni kosa ry'Ikirundi. Ubwoko ubuze ubwoko utegerezwa kuvuga ubwoko bw'iki.
None ga mutumi wacu ntaguciriyemwo ibyo nibyo biheza bikatuzana aha nahereye mbaza nti mbega tumaze kuronka inka yo kwikukira kubera ko twaciye tubona aya mazina ahinduka abashikira ngoma abashikira
biraza kutuzanaho. Mugandagira wumve yuko igihugu gihinduka muri byinshi. Uko nakubwiye yuko mu nzego za kera ntibavuga ubuhutu n'ubututsi. Murakeneye kumenya ni hehe babuvuga ubwo buhutu n'ubututsi. Ni mu bijanye imibereho. Ni muri politiki. Kuko aha wabambagije abashikiranganji, abashingamateka n'ibindi. None ni kubera iki imiryango batakivuga bavuga amoko? Kuko muriko muraraba leta ubu muraba ati mbega ni abahutu bangahe cyangwa abatutsi bangahe, sibyo? None muza kubimenya gute mutabanje kumenya aho byakunutse aho byahindurije, sivyo? Nicyo gituma navuze ndi tugira aka kantu kugusigura neza kuko niho abantu baheza bakabitahura uko byabaye,
kumva inkomoko yabyo.
Rero kera ayo majambo umuhutu mututsi umutwa ntiyavuga ibyavugwa muri politiki, byavugwa mu mibereho. hakaba hava relation socio-economique ni kuvuga imigende na ranire ihagaze kuri ubwo butunzi cyangwa kutabufise ubutunzi bikazana rero umwe avuga ati urya no muhutu waje kuko namuhaye inka kandi twumvikane nga umuhutu subuhutu wa bose abafise shebuja tugaruse kuri ya miryango ubwira mu bitahure neza nta muntu aza kuvuga niba muzi imiryango umwenengwe wanje cyangwa umuhanza wanje ntibibaho ariko wavuga ati umututsi wanje cyangwa umuhutu wanje kubera iki kuko hari ibyo bahanye bagiraniye amasezerano
mu kibano
mu kibano jewe ndakenye ibi woshobora kumpa agunda ati ndaguha mvuga bumenye yuko uzosubiza uzonyokorera ni nkuko muri imyaka ugenda muri banki ugasaba ingurane iyo ngurane uzotegezwa kuyisubiza ugashyiraho n'inyongera ibyo sivyo ariko uko tubivuze uku nta numwe bibabaje mugabo tubishize kera kubera ayo majambo yagiyemo ibindi abaca batangura kuvuga ngo byari bibi byari biki ikanamba abakera bo ntibabona ko byari bibi kuko ubukenya abakenye arashobora kusaba kandi uwo yabaye umuhutu no munsi akoze neza cyangwa agasubira akagenda nk'ibwami bakamuha izindi nka akabironka nawe agashobora guha uwundi nawe nyine ashobora kugira abahutu biwe
yego birumvikana
murabyumva rero ngaha rero ndabishimike ko cyane kuko birakeneye ko abantu babyumva identity akaranga k'amaraso kera n'umuryango n'umurundi murabyumva ariko ubuhutu n'ubutusi ntabwo ari ubw'amara bujanye n'imibereho uburimo ni nk'uko twovuga mu masosiyete y'iburaya tuze ababourgeois cyangwa abaseri n'imibereho ntabwo ari y'amaraso abaganwa nabo nabo nyine hariho ibice bibiri naha mutegereza kubyumva kuko turaza kuraba ingene byagiye gutituka hariho abaganwa bo mu nda y'ingoma abo baganwa bo mu nda y'ingoma n'abakomoka kuri ntare rusha gushika ubu bafise amazina atandukanye izo nituja kubijako cyane hakaba rero abaganwa bitwa abaganwa b'inkebe abasomye ibitabo bya kahise ku Burundi barazi igitabo cya Gahama yerekanye ingene abagano bari bameze aho abazungu ababiligi bashatse kubihindura arerekana tablo irabo irerekana abaganwa babezi abaganwa babatare hanyuma bakerekana abahutu n'abatutsi mugabo kuri icyo kintu ndavize icyo ndabivuga ko abo baganwa abahutu n'abatutsi bitwa abaganwa b'inkebe kuko saba bo mu nda y'ingoma abatare n'abezi nabo mu nda y'ingoma ariko iyo tablo bagize Professeur Gahama n'umuntu yanonosoye byinshi cyane n'ukuri mugabo nibaza yuko bogerageza kugira ubundi bushakashatsi bakaturonderera imiryango yabo bagano
ibyo aribyo byose ndumva yuko ari na byinshi ukumbure ko ikiganiro cyacu gifite umwanya muto duse n'abaduga ku ijambo ariko tuzotunganya ikiganiro nk'ico utuyagire
reka rero turabe ingene ibyo byose byagiye bitituka umuzungu ashitse ubwa mbere yagize ingwano aho yaciye hose mu bindi bihugu byose yagenda tangorane agashika agakura abami agacafata aho nyina agatwara uko yishaka i Burundi bamaze imyaka indwi barwana iyo myaka indwi abadagi barahigiye ibintu byinshi gute baho bavuga ati reka twumvikane n'uwo mwami ko baragerageje kuzana abandi bamurwanya nka Maconjo na Kirima ariko byabaye imfaga gusa kuvuga ko hariho ikintu cyabatangaje rwose kubona umuntu yitanga kugira ngo umwami w'u Burundi ntafe kuko bari bazi ko umwami apfuye n'u Burundi waba upfuye yari ibihome n'umuntu no kwita ko yari umutabazi nk'uko bari babivuga kera kandi abatabazi kera baca baba baganwa n'ababakomoka ko baca baba baganwa kuko cyari ikintu gikomeye cyane kwitangira uyo bihome rero abantu barazi uko byagenze ibyo rero byaratangaje abo bazungu bati aba bantu ntidushobora kubatsinda reka twumvikane na Mwezi Gisabo abamuhanura nabo nyiravuga ati igatwami tukubwiye uko abantu bakomeye abarundi bariko barapfa reka twumvikane nabo arati bara arabemere abemereye basha baramuha baramuhaye ibihano bwa mwumva ati naho tuguhaye ibihano turemeye uko umwami mukuru ngo ngaha inatako maconjo baramwita Kirima nyine yarafa naho bamwangaje muri Malawi ariko uko twabisomye yapfiriye i Burundi ashaka kugaruka rero aho rero baci babona bati hariho ikintu gikomeye gifashe iyi ngoma niki barabirondera koko basanga ubwa mbere n'abanyamabanga abanyamabanga abashoboye kubashyira hasi cyane ni abapadiri kuko ibyo by'abanyamabanga bifise isano n'ibijanye n'ukwemera kw'abarundi n'ibijanye ugusenga kw'abarundi nibijanye ni imigenzo yose y'ubwami ingene bategezwa kubahiriza ubwami mu banyagihugu no kuvuga rero yuko umaze gusenya ivyo kubahiriza umwami n'Imana ubusenye byose ico rero nico kintu nyamukuru nangira ngaruke ko ku miryango uwo nyene kuko iyo miryango yari mu banyamabanga niyo ahanini baciye bita abahutu kubera iki kuko bavuye muri ayo mabanga yabaha agaciro cyane bari nk'abashinga amateka ubu abakenguza amateka ubu bari bakomeye rwose abo rero barabakuye n'umuganuro wakozwe na Padiri Kanonika abarundi ntibari baha agaciro ni kuvuga ko ubutegetsi bw'umwami bwagabanutse rwose ikindi nacyo cyabafashije nuvuga n'ingorane zari hagati y'imiryango y'abami murazi yuko Mutaga atamaze igihe kinini Mutaga mbikije ko yishwe na mwene wabo Bangura hama haba ingorane rero hagati y'imiryango y'abagano izo ngorane zaranatumye n'umwami Mwambutsa bamukurikirana kugira ngo bamwice baramunyegeza n'abamunyegeje ndafise ibyemezo uko ndabazi ariko ibikeneye uko nabivuga ngaha baramunyegeje kuko hari hakiri ingorane hagati y'iyo miryango tushobora kudondora ibice bitari bike by'i Burundi abaganwa bagiye baragira ingorane hari bamwe bavuga ati turemera abazungu abandi batika nituremera hagacyavamwo ingorane ikindi rero novuga muri icyo gihe nuko umwami Mwambutsa yari mutoyi yaramaze igihe hatwara abo bita les régents abamutwarira ariko umuzungu rero agenda afata neza kumenya abarundi naho iyo bagondoye
kugira bake mu mizi
yego hamwe twavuga iby'imiryango wewe si je yaravye i Burundi ko twashyize imbere umuryango kera wewe aza rero umuvyo yanditse byose atangura kwandika yuko ari abatutsi batwara abahutu batwawe aha maze kubabwira iyo ubutu n'ubututsi buva mu mibereho atari muri politike murabona ko ngaha ikosa nyamukuru ryamaze kuba kuko muri abo biswe batutsi hari abari bakumiriwe kuko urunani rw'abatwara kera yari urunani rurimwo abanyaruguru abahanza abajiji abashubi ubwo rwari urunani rwakumiriye abahima aha kenshi ndi bantu ntibakunda kuyumvura kuko abarundi umurimo turatinya ukuri ibyo ni ukuri barakumirirwa kandi barakumirirwa nabikiretse mu mibereho
muri make uti hari hasanzwe hari ingwane naho bavuze uti hari ubwoko bw'abatutsi batwara hari ubundi bwoko bw'abatutsi bwari bukumiriwe
bwari bukumiriwe ni ukuvuga ko ubwo bwoko bw'imibereho umuzungu aza avuga ati nibwo butwara nshavuga ngahani ikosa rya mbere inga sivyo sibwo butwara kuko hatwara imiryango acaraduga ko rero agiye kubona yuko atari ivyo aha no saba ko abashaka kugira ubushakashatsi kuri ivyo cyane bosoma igitabo ca Mayugi asigura ingene ivyiyumviro vyihonya bwoko ingene vyaje kubera ivyo yerekanye ingingo zitanu nyamukuru zitwereka ingene Burundi bwatabutse ntibusubire kuba igihugu batuzaniye akahise k'abahutu n'abatutsi n'abatwa akahise k'imiryango y'abarundi ntavyo bigeze babona
toga ku ijambo ndumva wariko nabikomoza kunatubwira n'intandaro gitituka cyo ntwaro ya cami
yego aho rero umwami asigaye ariko ko wenyine bakuye abanyamabanga baciye barengera kubaganwa b'inkebe bamwe nababwira b'inkebe
batava mu nda y'ingoma
no muri abo nyene bafata abo batanguye kwita ngo nabahutu aho no uvuga nti nabahutu nabahutu bande ko baraba abaganwa nabo barabahutu bande ko nabo nyene bari bavisa abahutu mugabo bakuye muri ubwo butegetsi batagifise ababashikanira batagifise abo batwara kuri baracika abahutu ngo baca bagenda gusaba inka baca mu mugwi watwako niho rero batanguye kwandika ku makarata kuko abazungu bazanye carte d'identité karanga muntu kuri zo karanga muntu bandika ubwoko nababwiye kwandika ubwoko bwonyine na makosa ari kuba ubwoko bw'imibereho ubugaruro bw'imibereho barabikuye baca bavuga ati ni ethnie ethnie mu gifaransa n'abantu basangiye intara basangiye imico kama basangiye ururimi basangiye byose ariko twebwe mu bujuju turimo nitubona ko badurenze
yego
abarundi niwo boba ubwoko muri iyo orientation batanze
abarundi yoba etnie y'abarundi bose hamwe
buba etnie y'abarundi none mwari muzi yuko uburundi bwa ntare rugamba bwagabuwemo gutatu naha ningene bononye igihugu ukugabura uburundi bakabugiramo ibice bitatu igice kimwe kiri muri Congo ikindi gice kiri muri Tanzania hakaba n'igice rero twebwe dufise ubu badutwaye ibirometero kwadrato bihakwa kungana ibihumbi mirongo icyenda ibyo mwari mubizi
nabyo ngira tuzotunganya ikiganiro nabyo
tuzogitunganya kuko birakenewe cyane ni nacyo gituma muririmba muti warapfuye ntiwapfuye naho byavuye abapadiri banditse gihe twarayaze warapfuye n'uwapfuye ni ukukwibutsa yuko uburundi bari bunini bwa ntare rugamba hama barabupfunya babugira buto
ariko buguma bwitwa uburundi
buguma bwitwa uburundi ariko mu rutonde rw'ama kabila hariya muri Congo mwari muzi yuko hariyo kabila bita abarundi
kugira ngo tuzobiganira ko cyane tubyumve
aha ni kukwereka uko twagiye turononekara koko kuko niba abarundi bo muri Congo bitwa ubwoko bumwe kubera ika abarundi bo mu Burundi bitwa ubwoko butatu ibifisa aho bigagara ivyumvira abazungu bazanye bati abo bantu batugoye kugira ngo tubagondoze koko ntabwo arabirabure bategezwa kuba bakomoka kuri umwe mu bana ba Noa yitwa Hamu baca batangura kubita Bahamite murazi uramaze kumva Hamite na Bantu icyo bivuga noneho ukimbabaza nuko mbona n'abana b'ubu ku marezo sosiyo bamwe biyita ngo Abayuda abandi nabo ngo Abazulu bivuye muri ibyo bya Hamite Bantu bidafise aho bihagaze bidafise umutwe n'amaguru
tuzobiganira ko ndibaza ego
tuzobiganira kuko ndiko ndakwereka ibyazanye uguhindura Uburundi bwacu bakabugira icyo bo bishaka ariko ikibabaje ni uko twebwe twabyemeye turemera kuba icyo bo bashaka turibagira nuko abarundi bari bameze kera kuko tutazi kuja ku soko kwiriba ryo kumenya uko abarundi bari bateye
aha ni kwiriba tuzogerageza ngira tubyumvishe
yego ibyo byumviro rero byaratumye koko kuko barabyigishije mu mashuri bazanye byatumye hari impinduka rwose abaganwa b'inkebe bashize mu bwoko bw'imibereho bw'abahutu barakumira kuva muri 1929 gushika muri 1945 barabakuyeho bose ubwo abahutu n'abatutsi bafitanisha kandi atari bo babigize wa gasore niwe yavuze ati mbega ko muzanye icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi muribagiye ibyo mwakoze mu ntwaro no mu mashuri cyane cyane ubu ngira nje ku mashuri rero ku mashuri abadagi niwe batanguye hama ababirigi barakurikira ku mashuri bashatse guha cyane cyane ibibanza byo mu mashuri abakomoka mu baganwa no mu batutsi abasigaye bandi barabakuye n'abashoboye kuja kwiga ha Astrida bakomoka mu miryango yari hafi y'abandi ni mwambutsa wenyine yasavye yuko baja kwiga n'ayahandi abazungu bari barabyanze ibyo byose biriko birakwereka ingene ibintu biriko bironekara tuje mu gisata cy'imibereho mugisata cy'imibereho nababwiye yuko kera kwerekana ubutunzi yari inka n'imirimo umuzungu acazana ihela hela ni jambo ry'ikidagi rivuga ifaranga bayita hela natwe abarundi bacye bita mahera nivyo bije guhindura ingene abantu babayeho acazana n'amashuri ubu si bwa bumenyi bwo kuziko buhambaye n'uwenyi bo mu ishuri uyo mwana avuye mu mashuri ntacubaha ntacumviriza umubyeyi umubyeyi amwigisha cyari cy'ubuntu umubyeyi amuha imigani amwereka uko abantu bategezwa kwifata oya yumvira umuzungu nawe umubyeyi nawe agatangura kugira n'isoni yo kuyaga n'umwana wiwe nibi biri mu byatumye ibintu bitituka kuko uyu mwana rika rikata ku isoko ry'ubumenyi bw'ukuri ajya ku isoko ry'ubumenyi bw'umuzungu ibyatumye abasokuru n'abandi batunganya igihugu aravyibagira sinuko byibagira ntiyabimenye kuko ntiyamwumviriza ukubyeyi we aho rero hatanguriye kuza ibya independence abagiye gusaba independence akenshi nabize noneho bize abenshi bava muri bwa bwoko bya mu bwoko ryonyine ndajyanga kuko sibyo ubwoko abazungu bashizeho ati ni ubwoko ubuhutu n'ubutuwe rero umuzungu acatangura kubona ati aba bantu bashaka kudukura oya ntitubemerera kutabemerera rero ni ukubagwanya aca batangura kubwira rusansema bavuga ati abari benshi muri iki gihugu n'abahutu reka rero duhindure tujye gufasha abahutu aha rero abarundi tubirabe neza umututsi bakimushira hejuru yarasuzuguye ubundi umuzungu akiyereka yuko agukunda kumbe ntagukunda aragukoresha mugwane na mwene wanyu ni nka kujya kw'ikimoko muramaze kubyumva bavuga ibya kera ngo umuzungu ntiyigera kubita ikimoko ninde yakubita ikiboko mu mugano cyangwa umutware aha murabona novuga mu gifaransa psychologiquement icyo bizana n'ukuri ntituzi indwara dufise niyo zavuye ntitubimenye ngaho havutse icyo nokwita mu gifaransa complexe complexe dufise mu Burundi ni complexe d'infériorité turavye umuzungu umuzungu tubona yuko ari igihangange aturuta mugabo nawe muri amayeri yiwe yatwinjijemo izindi kompleksi hagati yacu abatutsi bashyiramo kompleksi de superiorite ngo bari hafi y'abazungu
kumva ko baruta abahutu
ko baruta abahutu izo ni inyigisho zabaye iyo myaka yose y'ubukoloni umuhutu nawe bamushyiramo kompleksi d'inferiorite bica birakura bizana amaprejije birazana kurabana gusa ucumengo urasuzuguye uwundi naho tubifise nk'uko niko bimeze niko tumeze niko turwaye kuko je ndayita indwara ayo makompleksi ni indwara ariko aho agiye kubihindurira azana igitigiri wa muhutu amushyiramo kompleksi de superiorite y'igitigiri wa mututsi amushyiramo kompleksi d'inferiorite y'igitigiri agiye mu bwoba nawe uruvu mugerageze kumva iyo micezo y'uwo muzungu ariko araduteranya ariko ntitubibone mugabo tukaguma tubigenderako kandi tukabishimika rwose tukaja mu kwangana bikaja muri politiki abantu bakamarana tutararondera neza iyo byabo aha ndashimitse rwose kugira ngo abarundi batahure icyo ari cyo complexe complexe d'inferiorite kwiyumva yuko umuntu akubita
kumva ko umuntu ari munsi y'ikirenge cy'uwundi
yego ugacuzana rero twebwe abarundi twara nobushiramo n'abanyarwanda muri aka karere turwaye izo complexe mu bindi bihugu bya Afrika barafise ako ga complexe d'inferiorite uravye abazungu n'abirabure mugabo nta ma complexe de superiorite d'inferiorite bafitaniye hagati yabo uravye umunuba cyangwa umubembe cyangwa umukongo ntaza kugusuzugura ngo uri umunaka oya murangana murapfa ibya politiki nibyo mukabo nta gusuzugura ndabirimo cyangwa gutinyana ariko twebwe kubera ibyo byatugiyemo bamwe babashize hejuru abandi babashyira hasi hageze igihe barabihindura abandi babashira ejuru tukamatwibaza ngo baradukunda oya nta numwe akunda muri twebwe ukuduteranya gusa
kumbure mutumire wacu ntaguciriyemwo ikiganiro twa twavuze kimara iminota 30 ariko turabona umwanya usa nuwatureze kandi ikiganiro tubona imenga ibibazo biracyahari ntituramenya ati mbega ni giki cyatumye tumaze kwikukira bwa buranga tutabugarukana ngira kumbure nsaba n'imbabazi n'abariko baratwumviriza nawe uri kwadushikiza kino kiganiro ngira ngo naho nari navuze ko ari gice cyanyuma dupfuma tumera nk'abasa n'abasozerera aho tugeze kugira ngo udukundiye tuzobandanye iki gice ubutaha kuko ndabona ko namasa
urakoze cyane kuko nivyo kigabane no vuga yuko nariko ndasigura mu kiringo nise période de conflit uko ibintu byagiye birahinduka hanyuma tuzuca tuja rero muri ikiringo cha independence aho abarundi bananiwe gusubira kwimenya
ego
nariko nderekana uko twagiye turahinduka mu mitwe ducika abandi koko
niho nari nshatse rero use n'ushimangira utunasozera icyo iganiro kumbuye zushe turaba muri iki gice cyo inyuma yo kwikukira naho aho twananiriwe turangiza na kino gice ngirango
yego ndashimangira ko cyane kuntu mu mitwe yacu umuzungu yashizemo ibindi bijanye na karanga yifuza ko kaba mu mitwe yacu
yego
ivyo nivyo dukwiye kumenya koko kuko ntivyumvikana tuzi yuko ntare rushatse yakoranye n'uwitwa Mitimigamba nabandi Mitimigamba bita kwari umujiji
yego
yakomoka ibujiji none ni gute abakomoka kuri Mitimigamba n'abakomoka kuri Ntare Rushatsi boba banse
yego
ni gute dufate mwezi na bihombe ni gute abakomoka kuri mwezi Gisabo n'abakomoka kuri Bihome boba abanse
mugihe tuzi ko Bihome yiguza umwami
tanze kugihugu mugabye ibyo byose mubengo twarahumye amaso tukaguma turi mu myane zidafisa aho zihagaze gusa ku vyiyumviro umuzungu yatuzanyemo ngo bamwe nabo kwa hame abandi ngo nibere bantu utamenya niyo bavuye kandi bantu bivuga ururimi tukaba tuvuga ururimi rumwe mu Kirundi twari dukwiye gusangira byinshi hako
byose kumbure
byose kuko hako bikeye ibyo dusambura byavuye hanze ahanye ushaka gushimikira ku rwose hanyuma rero mu gice kizokurikira tuzoraba ingene abarundi bamaze gusubira ku ntwaro uko bavyifashemo kandi novuga nti bavyifashemo nabi
ubu
byavuye kwa kundi nakubwira kare yuko uwo mwana yagenda mu mashure mu maseminari cyangwa ya Strida agarutse muhira nasubira kumva umubyeyi
urakoze
cyane ahubwo nibaje kumuha amategeko n'ingene ibintu byotegereza kuba
kumbure
ibintu byapfuye koko
kumbure niho tuzahatuhera n'ikiganiro cyacu kigera kabiri muri tituka y'intwaro ya cyame
urakoze cyane
reka kumbure rero hano abariho tugarukiza kino kiganiro cacu cuno munsi twariko tubabwira ivyitituka y'intwaro ya cami mwavyumvise ntidushoboye kurangiza kino gice tubabiki ikindi gice kigera kabiri twizere neza yuko ku munsi wa mbere ubutaha tuzobabwira uko vyahavuye bigenda inyuma yaho turonke intahe yo kwikukira abarundi bamaze kuronka ubwo bubasha cabagoye kugira ngo ntibasubire kugarukana bwa buranga bwo ku ntwaro ya cami nkuko twariko turabivuga reka rero dushimire umutumire wacu yatuganiriye kandi azotuganya no gice ikurikira nawe yari muganga Alphonse Rugambara tubashimire ko mwitavye ubutumire kandi mukatuganirira
murakoze cyane Arsene nandi yabashimiye ko mwantumiye tuzokwama tuyaga kuko ibintu nibaza ko bikenewe ko abarundi bimenya kugira abashobore gutora inyishu y'ingorane tumaze mu myaka myinshi
murakoze cyane reka nshimire namwe muduteze amatwi kandi mutubwira yuko mukunda ibiganiro mukunda kwiriba nshimire Chantal Niragira yamfije mu buhinga bw'ivyuma Harsene ibitabuzi nabashikije kino higaniro duhana isango ryo ku munsi wa mbere tubabwira uti murakarama murakagwira nk'ubwo yabwinka na gawante naho ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye
emwe mwabaherera mwe
Kwiriba ni ikiganiro cy'imico na karanga abarundi bo mu ngeri zose bavomamo mukagira muti bavoma mu iki amayago imigigwa n'imigenzo byaranga barundi baho hambere ni nakajyo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira umuco nakaranga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi gucumbiriza no guterera ni kuri radio igicaniro